njengalokho umprofethi wenkosi Elijah wabhekana nesimo lesimatima waze wafisa ukuthi afe. Kuyendeka empilweni ubhekane netingcinamba letikunika umcabango nawe ukuthi kungcono sale ufa. Kepha futhi iBhayibheli ke lisitshela indaba lenkulu ukuthi umuntu kumele afe kube kanye emva kwaloko kube kwahlulela. Alisho ukuthi emva kwaloko kuphumula, kepha lithi emva kwaloko kwehlulelwa. Dilungiselele indaba lenkulu ukuthi kusene lilanga lekwahlulelwa. Kufa kusiso sephetho sako konke, kepha sephetho siyawuya ngekwahlulelwa ukuthi imisebenzi yakho ikubeka kuphi. Nasi ngwasakavuka udle lesiliqiniso lelivela kuNkulunkulu. Ngicela sisithole encwadini ya Luka 21 sifunde verse 5 kuya ku 6. Labanye bebakhuluma ngelithempeli nebuhle balo nangekuhlotshiswa kwalo ngematshe lamahle nangaletinye tintfo letatinikelwa kuNkulunkulu. Jesu wathi, niyakubona konke lokhu, sikhathi siyeda, lapho kuyawubade litshe leliyawusala lihleti eti kwalelinye, onke ayawutsilidelwa phansi. Nkulunkulu uyasati sephetho sato tonke tintfo. Laba sikhanza ukuthi bayakhuluma lithi labanye bebakhuluma ngelithempeli, bebakhuluma ngebuhle laba bubonako, bebakhuluma ngetintfo letiphathekako. Kepha Jesu naye makakhuluma akazange ananadela inkulumo yabo, wabeka lokwehlukile ngoba abebuka abona tintfo ngalokwehlukile. Uyathi usaphile emhlabeni ekucoceni nebantfu, ekubukeni lo mhlaba ngeliso bantfu lababuka ngalo, bantfu lababuka buhle balelive, babuchase, babunake, buyakwenda lobuhle betintfo nelithemba letinto talomhlaba netalesikhathi. Nawe uze uthatheke, ungaze utikhanze ucabana nebantfu ngenxa yebuhle lesicoca ngabo noma lococa nabo ngabo. Uyathi ungatikhanza uthube nebantfu sekunebantfu longasabakhulumisi ngenxa yokuthi nani ngitawuthi pheceleti kunelithempeli kunetintfo lenitibuka ngeliso lenyama nithi maye loku kuhle, maye loku kuhle, kuze lokunye kukufake emthandazweni ukufuna nawe ngoba ekucoce nalabanye bantfu nekubone kukuhle kakhulu. Ngiyababongela labantu labathi basacoca Jesu abe asethudane. Mababuka buhle, Jesu wathi, niyakubona yini konke lokhu, sikhathi siyeda. Yonke into uthi Jesu imiselwe sikhathi. Ungathi khanzi sewucabane nebantu wacabana nabo ngento lenesikhashana lesimisiwe. Uthi Jesu kuyawubade litshe leliyawusala lihlete etikwalelinye, onke ayawutsilidelwa phasi. Ungaze umoshe emandla akho entweni letawutsilidwa masinyane. Ungaze uthi khanze ucitha emandla akho emithandazweni Jesu lanempendulo yinye. Athi uyathi lento loyithandazelako seyiphelelwe isikhathi, itawutsilidwa masinyane. Ungathi khanzi sekunebantu losengeyona lasebangekho ku-list yema-contacts akho, bantu longasabavakasheli, wacatshaniswa yini, nacabaniswa tintfo letitsilikako. Titsi setitsilikile, nisale nititsa, ningasakhumbuli nekubuyelana phela kuthi, Le ndo besicabanga ukuthi iyaphila seyitsilikile asibuyele sibe tihlobo. Cela kuNkulunkulu akuphe umoya wokwehlukanisa tindo taphakathi netindo tesikhashana. Amen.